Sangwa amahoro nshuti mukunzi wacu wobandanya kubana natwe ngaha kuri no mbonesha kure igushikiriza amakuru inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho biriko biravugwa irya nino mu gihugu cy'u Burundi ndetse no hakurya imbibe z'igihugu cy'u Burundi mu yandi makungu nunyemerere nkuhe kazi ndaguhaye mwiriwe neza cange mwaramutse bivanye naho dukurikira uherereye kuri uwo munsi wa gatanu igenekerezo ry'17 z'ukwezi kw'11 umwaka n'ibihumbi 2023 ano makuru harabashimikiye ku ngingo nkuru zikurikira imatana imiryango y'abakukuruke batandatu bapfunzwe hirikira totezwa imiryango y'abakukuruke mu gisirikare no mu gipolisi bapfungiwe mu ibohero rikuru rya Bururi mu bumanuko bw'u Burundi iriyamiriza gatotezo hirikiragirirwa inyuma y'ubwicanyi bwabereye ku mutumba Ntunda wo muri zone Gasibe muri komine Matana iyo miryango yikeka bene uwishwe kuba bariko barondera kwihora uwabo yishwe mu kwezi kwa gitugutu guheze ino nkuru ku buryo buramvuye ni mukanyi ntuje kure hica utegerezwa wowe gusa nta kindi no gupyonda sabone cange subscribe na utarabyonda ko hamukabandanya urashikirwa nano makuru inkuru kumwe n'ibiga ganiro bigezweho biriko biravugwa irya nino mu gihugu cy'u Burundi ndetse yewe no hakurya y'imbibe z'igihugu cy'u Burundi mu yandi makungu nayo kandi ndi munagushikirize ino nkuru ivuga ko irutana hari abantu 14 baciriwe gupfungwa kuva ku mwaka umwe gushika kuri 5 bagirizwa guhungabanya itunga ry'igihugu mu ntahe y'ikibiriraho yashashe kuva kuri uwo wa kabiri gushika kuri uyu wa gatatu ku muhingamo 14 kuri 16 barengutse baragiriwe n'icaha muri senare nkuru ya Rutana mu buseruko bushira ubumanuko bw'u Burundi bose bakurikiranwa ku caha co guhungabanya ubutunzi bw'igihugu ino nkuru nayo ku buryo buramvuye ni mukanyi ntuje kure hica utegerezwa wowe gusa nta kindi ni ukubandanya kubana natwe nayo irutovu harahagaritswe umwigisha akekwa ko yakubise umunyeshuri agacapfa ni inkuru ibabaje ni inkuru iteye agashavu abavyeyi ndetse n'abanyagihugu batangaje ibintu bikomeye cyane Fidele ni yukuri hasanzwe yigisha kuri lise kominare ya Kajondi muri komine ya Rutovu mu ntara ya Bururi mu bumanuko bw'u Burundi arapfunzwe kuva kuri uwa gatandatu uheze mu gashuka igipolisi caho yagirizwa ko yakubise umwana yiga mu windwi hagahava apfa ino nkuru itari nziza hinateye akababaro nayo nyene ni mukanyi nuje kure ico utegerezwa gusa no gufyonda sabone cange subscribe wowe udukurikira uri mu gihugu cy'u Burundi ndaguhaye kaze nanagukengurukira cane ndetse nawe udukurikira uri hakurya imbibe z'igihugu cy'u Burundi mu bihugu bibanyi yewe ndetse no mu makungu ya kure ndakwipfurije kugira umunsi mwiza no kubandanya ururanirwa ndetse yewe no kubandanya kubana natwe ngaha kuri no mbonesha kure idahengeshanya kugutohoreza amakuru ibiganiro kumwe n'inkuru hamika bigushikiriza byose uko byakabaye kamwe kukandatana kamwe kavuyemo mu buryo butosoye kandi butomoye ano makuru rero ku buryo buramvuye nunyemerere nyatangurire kuri no nkuru ivuga ko imatana imiryango y'abakukuruke batandatu bapfunzwe hirikira totezwa imiryango y'abakukuruke mu gisirikare no mu gipolisi bapfungiwe mu ibohero rikuru rya Bururi mu bumanuko bw'u Burundi hiriyamiriza gatotezo irikiragirirwa inyuma y'ubwicanyi bwabereye ku mutumba Ntunda wo muri zone Gasibe muri komine Matana iyo miryango yikeka bene uwishwe kuba bariko barondera kwihora uwabo yishwe mu kwezi kwa gitugutu guheze abakukuruke bo mu gisirikare ndetse no mu gipolisi barapfungiwe mu ihuriro rikuru rya Bururi kuva ku wa 26 gitugutu guheze bikekwa kuba barishe umuntu ku wa 15 gitugutu 2023 bahagaritswe uwo munsi nyene amakuru avaho nyene akabavuga ko kuva ico gihe abo mu miryango yabo bakukuruke badahengeshanya guterwa ubwoba bikeka abo mu muryango wishwe ko bari inyuma yako gatotezo abana babo bapfungwa batandatu nibo bariko barahamwa cane ku wa gatandatu uheze imiryango ya babiri muri abo bakukuruke batandatu baragizwe ko igitero cy'umurwi w'abantu bikekwa ko ari abo mu muryango wishwe amazina y'abikekwa ko ari bo bakoze ico gitero yaravugiwe mu nama y'abavuka muri zone Gasibe haca habwa igipolisi kubw'amasoko yegereye iyo miryango Hamatati yahindutse byihuta ayo hagati y'abahutu n'abatutsi bo kuri uwo mutumba. Abana babo bapfunzwe boba barahunze, bari bafise ubwoba ku mutekano wabo inyuma yo guterwa ubwoba na bamwe mu bo mu muryango wishwe mu kwezi kwa gitugutu guheze. Uko akaba ari kiryo soko rishimangira abo mu muryango wabo bakukurukiye, bakaba basaba abajejwe intwaro n'ubutungane kubatezurira. Babona ko bera kuko hata muntu n'umwe araja kubagiriza, basaba ko imiryango yabo bakukurukiye bikingirwa. Abantu batanu bikekwa kuba inyuma yako gatotezo baridegembya ataco binona nkuko amasoko yaho nyene abivuga. SOS Media Burundi dukesha iyi nkuru yamenye biciye mu masoko mu gipolisi ko intwaza ngabo mu Nyamiramabi yashitse ku mutumba Ntunda kugira amatohoza kugira ngo hamenyekane abantu bavuzwe muri iyo dosiye. Igipolisi c'Imatana carashize ikirindiro caco kuri uwo mutumba inyuma y'amakenga y'abanyagihugu. Ico kirindiro kizonahabwa kandi inyamiramabi. Abo batandatu bikekwa bararengutse mu ntahe y'umwiherero kuri uwa kane. Ingingo ya senare izomenyeshwa mu masaha atarenga 48 mu gihe itegeko rigenga uko imanza zitohozwa zikanaburanishwa ryokurikizwa. Uwishwe yari umuhutu mu gihe abapfunzwe hari abatutsi. Intwazangabo y'ipete rya kapitene mu gisirikare cy'u Burundi ivukana n'uwishwe irikekwa kuba iri inyuma yako gatotezo kubw'abanyagihugu baho muri ako gace. Nayo irutana abantu 14 baciriwe gupfungwa kuva ku mwaka umwe gushika kuri 5 bagirizwa guhungabanya itunga ry'igihugu. Munahe kibiriraho yashashe kuva kuwa kabiri gushika kuri uyu wa gatatu ku muhingamo. 14 kuri 16 barengutse baragiriwe n'icaha muri senare nkuru ya Rutana mu buseruko bushira ubumanuko bw'u Burundi. Bose bakurikiranwa ku caha co guhungabanya ubutunzi bw'igihugu. Muri abo 14 batanu bazopfungwa imyaka 5 batange n'ihadabu ry'amafaranga 500,000 y'amarundi. Abandi bantu 4 baciriwe gupfungwa imyaka 2 n'igice batange ihadabu y'ibihumbi 500,000 y'amarundi. Abantu bandi 2 bagirijwe gukingira ikibaba abahungabanya ubutunzi bw'igihugu bazopfungwa imyaka 2. Umugwi wa nyuma ugizwe n'abantu 3 bakatiwe gupfungwa umwaka umwe bagirizwa nabo nyene gukingira ikibaba abahungabanya ubutunzi bw'igihugu. Abandi bantu 2 barejejwe na senare. Uretse ibyo bihano, amakamyo 3 bari bafise co kimwe n'ibirimwo byarafashwe bica bibaye ibya leta. Amakuru dukura yo akaba avuga ko abo bantu 14 bose bava muri komine ya Giharo. Amakuru dukura muri senare nkuru ya Rutana akaba avuga ko bahagaritswe kubera ko babeshe abakozi ba OBR. Basanze harimwo ibidandazwa binyuranye n'ibyo bemeza ko bafise. Ivyo bidandazwa bigwiriyemwo ibifungurwa. Nayo mu gusozera ano makuru nunyemerere ngugeze ko ino nkuru ivuga ko irutovu hahagaritswe umwigisha akekwa ko yakubise umunyeshuri agacapfa. Fidele Niyukuri hasanzwe yigisha kuri lise kominare ya Kajondi muri komine ya Rutovu mu ntara ya Bururi mu bumanuko bw'u Burundi arapfunzwe kuva ku wa gatandatu uheze mu gashuka igipolisi caho. Yagirizwa ko yakubise umwana yiga mu w'indwi agahava apfa. Abaduhaye amakuru bavuga ko uwo mwana yoba yarazize ko atazanye ibikoresho mfashanyigisho byatumye akubitwa n'uwo mwigisha. Yarakubiswe cyane kugeza aho aca ajanwa ku bitaro byo mu Rutovu uwo munsi nyene mugabo ntiyaraye ku isi. Ivyo ni bivugwa n'umwe mu bo mu muryango wiwe. Ukekwa ko ico caha yarahagaritswe ku mvo z'amatohoza nk'uko bivugwa n'igipolisi. Abo mu muryango w'uwo yishwe baranse kumuhamba kugeza ukuri kumenyekanye. Ikiziga ciwe kiri mu buruhukiro bw'ibitaro bya komine kuri uyu wa kabiri. Umushikirizamanza mu ntara ya Bururi yafashe ingingo yo kugumiza Fidele Niyukuri mu gasho. Umuryango w'uwo yishwe ukabusaba ko Niyukuri yubungururizwa i Bururi ku mugwa mukuru w'intara. Ngaha rero hakaba ari naho nsoreje ano makuru nari naguteguriye, hari karavugwa irya nino mu gihugu cy'u Burundi. ndetse no hakurya y'imbibi z'igihugu cy'u Burundi mu yandi makungu. Utegerezwa gusa kubana natwe kugira aho urashikirwa n'ano makuru. Ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza binyurenga kuri no mboneshakure amanyene bigushike ko mu ba mbere kandi ku gihe. Ndakwipfurije kugira ibihe byiza.